Esport bobu ñu ndaw ci workshop bi man ak Massour bi ñoko jé kon machallah.